Bisikin, abis sana, abis. My phone freeze, no, abis sana. Yeah, freeze, the gas is on.
Yo le digo, 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 yo le digo